micheso na gari munyiga ino yansi wagasi ya mala ilile guli basi jiyabagwe wagati damutu mamunyiga yonse munga gamba uge gumishobo yonse mugaba ishe magani ya gumana wanyigei mayosumina mugaba babati ya muina laleza tata ya mwana muya usalala elionjo musololela auno musela totumwa kutituga ugamba uge tutayo wikambo Jehova unola niswe olo mayuwa ulemebo
Njakweenda
njomulelegela mami wane
Njakweenda
kiga yonse moizula
Njakweenda mane mulipo ndumane
njomuwa batu batande
Njakweenda
njomuwa batu batisele
Njakweenda
njomulelegela mami
Njakweenda mane mulipo ndumane
imbarundu chokwela
Njakweenda
imbiruga njosa mula
Njakweenda Njakweenda mane mulipo ndumane
Nukubatika mule ya mula
Njakweenda
Nukubatika mule na kusama
Njakweenda
Nukubelegela Jesu
Njakweenda mane mulipo ndumane
Jehova wala ini la muli matayo magu mobilo alusele Agubala kampango akumahuga agama gumobilo Wagati
ko he therefore entries to all nations
Tutayo wikambo Jehova unola this way Mutuba anze tuyo indagaga Mubala ututagayo we Katu yuma kubelega kamba bulumbu kubuli kumbele Wagati ndamutu mambuli mbelele agati gatangali ya mahumpe Nubaruma kwani Jesu uyotu wabili la Nuguba mapenza ule
Njakweenda
kubelegela Jesu
Njakweenda
Masumana nuna
Njakweenda mane mulipo ndumane Njakweenda
Njakweenda
Njakweenda